Bamboku ye frewa home visual security Africa, ye nyamesua de wonso de nyamedia dum wa mokakra ubenyano. Wade ya droye ama ene sika Ghana sika ibi. Wonde ya koma Presbyterian Church of Ghana. So womunye wonso nyuma wormu ye de buo men puntu no wonfanka hona intime mwa. Wonwa sa shabo se cyber security lab onso. Obesi de ama Presby shiapono Adom kase etwasi.
Ahobamba adwuma yɛko Virtual Security Africa wɔ mo nnwuma pa wɔ mo de wɔ man Ghana mu no ɛde 100,000 Ghana cedis akwakɔma Presby asɔre no sɛ mbɔ wɔ nnwumadi ahodoɔ mu na anya no nko a ahobamba adwuma yɛko ɛsan so hwɛ ne mu sɛ ɔbɛtumi asi cyber security ɛde ama Presbyterian University. Abra founder ɛma Virtual Security Africa Emmanuel Cedu Setre ne Adom kase hwehwɛ nkɔmmɔ no nsɛm bi a wɔde yɛ to dwa ɛni
companies no. By say about supporting and support in terms of human development. And you know, ne idea si Presby ni mnembo ebiti maya idea boa Presby Church. And you know, anti ni about best ram moderator. You know, ne boa mranti ni mebu develop boa. And cyber lab our Presby University. So the only training cyber security expert. I want to say, see, at that time, in terms of a cyber a way of the future. And you know, these are two assurances. The president to check. It was 100,000. Kakre bit me dia boa praise be checked for a man ten him about puto or sorry him.
And wechi moderator Emma Presby asori no Reverend Abraham nana opare kwachi Adam panyin fo yase so motu me ba won sira ba mu a sika enti se wode ye bedum wo mu
eye no kware Presby asafo no ye nya asafo a osum keke enye osum keke na yesum na emum so eye asafo a ye boy a homoding ewo omang nkosun ene omang nyuma mu enti yesu schools ene young hospitals ene agric services in the keka ho na enum na wo ba beboa se ne be ya wa she nkuran se wonso wo kan ye ho a ebetumi ayes ye yesa na me nyina yere ye se ne be ya omang no betumi akonanim enu enti yen ani eje bebre.